mini vana mutana majita lava baby vakwini
a hi lava veki ti baby hi le ku enjoyeni hi le ku nandzikeni ngopfu la
ku le ku nyanganyeni
eyi ku le ku nandzikeni ngopfu we are drinking we are having fun hi le ku nandzikeni ngopfu hi bot
aye i mai va va jaro kula imbacha tanona siti niri kwala ka party ya msava hosted by nice kwala heni mad lifestyle ni nangwena la hosi ya mina ngwe mani
e junior nube
muma kweni
ndo mantsama marumu
mini vana mutana majita la ba baby vakweni
a hi ra veki ti baby hi le ku enjoyeni hi le ku nandzikeni ngopfu la
ku le ku nyanganyeni
eyi ku le ku nandzikeni ngopfu we are drinking we are having fun hi le ku nandzikeni ngopfu hi bot
no ni komete capital final na if you are interested I can give you one leyi nga la hansi
I'm interested
yeah take one
ni ku hume two
hayi yin'wana yi vuya ana a yi nandzu
ni
kombela mi ni tlhantlhela tona mi tele ku ta vona mani namuntlha ngopfungopfu la
ha mi ni tele kenaisi na mazola hayi vo MTC hi to va vona leswaku vhele va dumile mara mi ni tele kenaisi na mazola
okay na ta prova ku mifan ya kenaisi vito ra EP leyi nga kuma ya kenaisi mani
i pressure
pressure bayisa kenaisi no i can song of the couple i ta vakhandli group lomula u joyina vakhandli group just search vakhandli group you'll be able to find our website and follow us there and then you'll be able to know more about us i can send jehovah danko
danko danko